Nā te kaha remurere o te hunga tūao ki te kaupapa, kua tāpirihi atu e kūkara te reo Māori ki te ratonga Google Translate. Me hono ki te pai tukutuku a kūkara, ā me tuhi i tō rerenga kōrero ki te reo ahara nei. Anā ka whakamaoritia e te rorohiko tau a rerenga rā. Ko te Taka Keegan, tētahi o te rōpū mātanga reo, mātanga rorohiko anō hoki, i whakauru i ngā whakamaoritanga ki a kūkara.